The manage for plan with the COVID forever. How can you go on for need the lead level far? The towing on New Zealand the lead level lower. Tato is a good one to do some of I give a gatia COVID forever, my to community. The la la masawa, or pay a meal for you to go on a tour salon in a netino, 2 months for a mile lua mita, full o lima, you may sanitize, scan, you may douse for a maunga, you go on for a good gay. No fai te fale ma fai se malosi, ka fai ke ilo neko e mai te half line, a fia e fai itau test. I te alert level lua, ko isin whanu fonga fou. Ka fai e whanu koe kitua, poke tau mea o whingutu. Nei ko otin whakatu la whanongina, sos tau sangas fulu lua ki lunga, ki whakau ngā mea o whingutu shops, moko ngā tāwhau katoa sa longina ne tino. E tau whokoe whakau ngā, ma fai koe āsiki tino, sopa whakatasi motoka, ia mei taxis, Pēnā whakiso se mea olamalanga, au whia ia train, ia mokopasi, moko ngā tū iei. Tino ngā lua I business whisakotaki, mō tino pēlā mō hairdressers, mō cafes, e tau whakiloa pē ia mea uwhingotu. Business katoa, ko tau whakamau tinoa, tino tongi, ala tau ki mawhai whakao ngā te scan COVID fuluiwa tracer app, ia me whakamau wai ngoa ke etusi. So se tino sifulua tau sanga ki lunga, e tau whakamau so se kounga e whanoki ei. Fai malanga I wāsi au konga ko saolote te alert level lua. Wāngana e tau taligo I fai fai ngote ola le I sos konga. Fai malanga ki au gilani ko I whakatapu loa. Checkpoints, mo whakamau ni inga fai malanga, e tau e whitaui, mo tuako I o te alert level lo. Mā pōponga katoa, au fia I āwanga mo mate, ko lei mā fai, kai atu mau lima sifuru tino I loto, kai se lau tino I tua. Te mea tēnei au fia foki te fai ngā a lotu. Mā pōpōnga katoa, ko mana kongina ki whakatū mā sōsi tino I whakatasi atu, I te whaingo ofi e te salanga o whisakotakinga, a ki tausi lua mita te māo mana whai e mawhai. Sōsoani katoa I metau a kōkonga, a kōnga mo whaleo a kōnga mālunga, ko tala, a ko whāpōpōnga tū langa te ola lei, ko toka whoki. Pela mta whakasi inga, mea ufi ngutu mō lātou si fulua tau sanga ki lunga, whakamālo singina. Whaftai lasi mo te whainga o tautū sanga. Fai maalanga whakatasi tātou, ake loto tasi o teke atu COVID-19.